Kusahluko engisikhethileyo namhlanje eBhayibhelini. Ngifuna ukuchasisa ukuthi amathambo atshoni eBhayibhelini. Amathambo atshoni eBhayibhelini. Phakathi kwama brackets ngithi ukudluliselwa phambili kwesivumelwano. Ngakho ngizokhuluma ukuthi amathambo atshoni eBhayibhelini. Kusukela ekweni komuntu sakhohlwa izikhathi lapho esahlangana khona loNkulunkulu. Umusa esawamukeliswayo. Ubuhle bukaNkulunkulu ezinkonzweni. Izibusiso zonke esazamukelayo sesakhohlwa ngakho konke. Ngakho kumele sibuyiselwe ngokukhumbula insuku sasendulo. Njalo sikhumbule insuku zethu lapho esibone khona uNkulunkulu. Nxa sikhohlwa izibusiso zonke lo musa kaNkulunkulu, lelo linyathelo lokuqala esiwa ngalo. Kodwa nxa sikhumbula izibusiso lezithembiso zikaNkulunkulu, sizibambelele kumbe siphambelele kizo, konke okwasilahlekelayo siyakuthola njalo. Kumele sikhumbule ilizwi esalitshunyayezwayo kusukela ekuqaliseni. Kumele sikhumbule konke okwathunyelwa ngumfundisi omkhulu ephakathi kwethu. Kumele sikhumbule insuku zendulo kusukela ensimini yase-Eden. Imbali yokuhlengwa ukuze kube lanamhlanje. Kusukela kudala, abantu sebakhohlwa lapho abahlangana khona loNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu. Langemva kwesikhukhula sikaNoa, abantu baqala ukukhohlwa izimiso zikaNkulunkulu, bakhohlwa lesithembiso uNkulunkulu ayabanike zona. Abantu bakhohlwa izimiso zikaNkulunkulu lobuhle bakhe. Njalo lokhu sikubona lapho kwakhiwa umphongolo waseBhabheli, okuveza ukuthi abantu bakhohlwa uNkulunkulu lezithembiso zakhe. Labantu okwakumele baphile ubungcwele, bamkhohlwa uNkulunkulu baba yingxenye yalabo abakha lomphongolo waseBhabheli. Konke lokho kungenxa yokuthi abantu bakhohlwa uNkulunkulu lesuku lapho ehlangana labo. Bakhohlwa izithembiso zikaNkulunkulu lezibusiso zakhe. Ngakho-ke uNkulunkulu wasitholela u-Abraham eyedwa endaweni okuthiwa yi-Uri yamaKhaladiya. Ngamandla lokukhetha kwakhe uNkulunkulu wathatha u-Abraham wamphakamisa wamletha elizweni laseKenan. Esengenile elizweni leKenan, uNkulunkulu wenza isivumelwano lo-Abraham okwezikhathi eziyisikhombisa ezijeneyo. Phakathi kwalezo zikhathi uNkulunkulu esenza ubudlelwano lo-Abraham, emisa izivumelwano eziyisikhombisa, wamisa isivumelwano sesibane esivuthayo, esiyiso esisiqoqela njalo esiqakathekileyo. Ngoba isivumelwano lesi siyisiqokoqela sembali yokuhlengwa kusukela ekuqaliseni kuze kuye emaphethelweni. Lesi sivumelwano siveza uNkulunkulu ebuyiselana labantu bakhe, lelizwe kanye lamandla akhe. Ngakho sisafunda ngokugcwaliseka kwesivumelwano sesibane sivuthayo. Siyananzelela ukuthi kulesidingo esikhulu ukuthi sibe yizizukulwane zika-Abraham ngesikhathi zokugcina ukuze sibe yilabo abazagcwalisa leso sivumelwano ngesikhathi sethu. Singabheka amathambo kaJosefa, sithola isifundo esikhulu ngokuthembeka kwaNkulunkulu lapho egcwalisa isivumelwano asenza lo-Abraham lesithembiso zonke sigcwaliseka ngokupheleleyo ngaleso sikhathi. UNkulunkulu wathembisa ukuthi bazaphenduka kwisizukulwana sesine. Lokho kwagcwaliseka ngamathambo kaJosefa. Ngakho, kulemfihlo enkulu okumele sivumbulule sifunde ngayo ngamathambo kaJosefa. Ngakho, ngentshumayelo namhlanje sizafunda ukuthi amathambo kaJosefa atshoni eBhayibhelini. Kuqondane lokuqhubekisela phambili lesi sivumelwano. Okokuqala, sizahlola sifunde ngokuthi amathambo achone eBhayibhelini. IsiHebheru ibala elithi amathambo kuthiwa yi-etsem, etsem. Lokho kutsho okwesiqoqela okwenzakalayo kumbe umzimba. Lokho kutsho etsem kutsho okwesiqoqela okwenzakalayo kanye lomzimba wabo. Leli bala elithi amathambo siyazi ukuthi kwakhulunywa kolotshwa ngalo ebhukwini likaGenesis ekuqaleni. Lapho indoda lomfazi besiba munye. Lapho uNkulunkulu edala u-Adam ukhupha ubambo endodeni enze umfazi ngalo. U-Adam wathi, lo, lithambo lamathambo ami, lenyama yenyama yami. Ngakho kuGenesis sahluko 2, evesini 23 kusiya ku-24, indoda yakhuluma yathi, lo manje uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Usezabizwa ngokuthi mfazi, ngokuba wathathwa endodeni. Sekuverse 24, ivesi eliqakatheke kakhulu. Ngaleso sizathu, indoda izadela uyise lo nina imanyane lomkayo bona babe nyamanye. Ngakho indoda lomfazi baba nyamanye ukuze babe munye. Lokhu kwenzakala ngenxa yesivumelwano. Babethandana ngesivumelwano iBhayibheli elikhuluma ngaso. Nxa sitshada siba munye, lokhu kwenzakala ngenxa yesivumelwano esisenza sibe nyamanye, sibe munye. Abanye benu phakathi kwethu elitshadileyo liyakhumbula izifungo elazenzayo. Ngosuku litshada, lathembisa lathi, ngiyafunga njalo ngiyathembisa ukuthanda umkami. Ngiyafunga ngiyathembisa ukuthanda indoda yami. Kungaze kube nzima njani, ngizamthanda umkami. Senza lezo zithembiso. Kodwa kwezinye isikhathi, siyakhohlwa lezo zifungo lezithembiso esazenzayo. Siyakukhohlwa konke lokhu ikakhulu singafika esikhathini lapho esixabana khona. Sehlule ukulungisisa size sahlukane. Ngakho lapha indoda lomfazi bangena kulesi sivumelwano esibabamba sibe nyamanye emoyeni lasenyameni. Umpostoli uPauli uyasitshela ukuthi ubudlelwano phakathi kwendoda lomfazi buyimfihlo eveza ubudlelwano phakathi kaKristu lebandla lakhe. Leyi yimfihlo enkulu u-Adam esiba munye lomkakhe kuveza uKristu esiba munye lebandla lakhe. Imfihlo. Umuntu lomfazi wakhe baba munye ngesivumelwano. Baba munye ngelizwi likaNkulunkulu. Ngakho amathambo aveza ubudlelwano phakathi kwethu loKristu. Ubudlelwano obenziwa ngesivumelwano. KwabaseEfesu isahluko 5 evesini ka 31 kusiya ku 32. Ngenxa yalokho indoda izatshiya uyise lonina ihlanganiswe lomkayo, njalo ababili laba baza kuba nyamanye. Le imfihlakalo enkulu, kodwa mina ngikhuluma ngoKristu lebandla. Umtshado owenzakala ensimini yase-Eden uveza ubudlelwano phakathi kaKristu lebandla lakhe, esiba munye lebandla lakhe ngesivumelwano. Amathambo aveza ilizwi lesivumelwano. Indoda lomfazi besiba munye uveza ubudlelwano phakathi kwesivumelwano. Bangena phakathi kobudlelwano. Ngakho lebandla lingena phakathi kobudlelwano leKristu. Ngezithembiso lelizwi lakhe, senelisa ukwamukeliswa ukuphila ongapheliyo. AmaHebheru sahluko 4 evesini ka 12, leli vesi liqakatheke kakhulu. Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza. Libukhali kulenkemba esikanqwa zombili. Ngena ize ehlukanise umphefumulo lomoya, amalunga lomkantsho, lahlulela imicabango lomumo wenhliziyo. Ngakho leli lizwi lingena lize lahlukanise umphefumulo lomoya, amalunga lomkantsho, imicabango lomumo wenhliziyo. Amathambo enza umkantsho ovikela igazi. Ngakho inkantshu enza igazi ligeleze kuhle uvela emathanjeni. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liyangena lahlukanise amathambo legazi lomkantshu, lihlole isimo senhliziyo yethu, liyahlulela isimo sethu phakathi. Jeremiah verse 20 verse 9. Kodwa ngiza kuthi angikumkhumbula kumbe ngitshumayele ebizweni lakhe. Lapha nguJeremiah ekhuluma ukutshumayela ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa enhliziyweni yami ilizwi lakhe lalinjengomlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni ami. Ngidiniwe ukuligcina, ngakho angeke ngiqhubeke nginje. Umprofethi uJeremiah uyavuma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomlilo ovuthayo ovalelwe emathanjeni akhe. Uthi udiniwe ngokuligcina elifihlile phakathi kwakhe. Kala kuthula kuze aze alitshumayele. Kunjalo lakithi, ilizwi likaNkulunkulu kumele lihlale lizike phakathi kwethu, libe njengomlilo ovalelwe emathanjeni ethu, kuthi lapho nxa singalitshumayeli singabi lakho ukuphumula size sitshumayele ivangeli kwabanye. Leli lizwi liyikutshiseka kukaNkulunkulu, kumele lihlale phakathi kwethu size siyenze intando kaNkulunkulu silitshumayele kwabanye. Nxa ikhumbula uHezekiyeli isahluko 37, uNkulunkulu sitshengisa imbali ka-Israyeli lapho bengamlaleli. Wapha uHezekiyeli umbono wamathambo omileyo esihotsheni. La mathambo ayesesihotsheni ayomile kakhulu. Lokho kutsho ukuthi kwakungasela themba. UNkulunkulu wathi le yindlu yonke ka-Israyeli. Kwakukhanya sengani akusela themba ngoba babegqilaziwe eBhabhiloni. Balahlekela isizwe sabo, baxotshwa elizweni lakibo, bahlala ebugqileni. Babefana nje lamathambo la ome kakhulu. La mathambo omileyo ngumfanekiso wabantu ababengene phakathi kwesivumelwano loNkulunkulu. UNkulunkulu wathi uzaphefumula ukuphila okutsha ngomoya oyingcwele phezu kwala mathambo. Kungani? Ngoba ngabantu ababelesivumelwano noNkulunkulu. Ngabantu abamukela isivumelwano loNkulunkulu. Izipho zikaNkulunkulu lokubiza kwakhe. Izipho zikaNkulunkulu lokubiza kwakhe akuguquleki, buleki. Lokho kuvezwa kwabaseRoma isahluko 11 verse 29. Nxa uNkulunkulu esibiza njengabantu abalesivumelwano laye, kasoze asitshiye. Lokhu kuyaduduza kakhulu. Nxa uNkulunkulu engasitshiye, kumele lathi singabatshiyi abafowethu. Kwesinye isikhathi siyathandazela abantwabethu, sithandazele omkethu, sithandazele imisebenzi lamabhizimusi ethu. Kwesinye isikhathi kukhanye ngani kusela themba, sifune lokwekela konke. Ngiyethemba ukuthi njengabantu abalesivumelwano loNkulunkulu, uza sivusa njengebutho lakhe elikhulu. Amen. UHezekiyeli isahluko 47 verse 10, iBhayibheli lithi, 37 verse 10, ithi la mathambo aba lixuku lebutho elikhulu kakhulu. Ngalokho siyafunda ukuthi kulethemba kithi namhlanje. Ngasinjengala mathambo, konke komile, konke kufile. Ukhanya kungela themba, silahlekelwe yikho konke. Kodwa ngiyakholwa ukuthi njengabantu abamukela isivumelwano, uNkulunkulu uzasivusa njalo, asiphe impilo entsha. Amen. Ngabe kuzimuli zethu, omkethu, abazali bethu, namabhizimusi ethu, ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzasivusa njalo asinike impilo entsha. Uzasivusa sibe libutho lakhe elikhulu elizamela litshumayele ngensuku zokugcina. Amen. Ngegama lenkosi, amen. Kubalulekile kakhulu nxa iBhayibheli sithi silibutho lakhe elikhulu. Indaba yamathambo lebutho elikhulu iqakatheke kakhulu eBhayibhelini. Indaba yebutho elikhulu lamathambo iqakathekile. Sizafunda ngokuya kwalesi sifundo ubudlelwano phakathi kwamathambo lebutho elikhulu. Okwesibili, ukuqhubezelwa phambili kokukholwa ngamathambo. Ngakho uNkulunkulu wathembisa ukuthi abako-Israyeli bazaphenduka ngesizukulwana sesine. Lokhu siyananzelela ukuthi kwagcwaliseka ngo-Abraham, ngo-Isaka loJakobe njalo langoJosefa owaba isizukulwana sesine. Ngakho-ke sizabhekisisa lesi sithembiso. IBhayibheli lithi u-Abraham, u-Isaka loJakobe bahlala ematendeni ayesendaweni eyodwa okweminyaka elitshumi lanhlanu, 15. Lokhu kutholakala ezifundweni zesibane esivuthayo. Losendo lenzalo yabantu bakaNkulunkulu kuGenesis. Ngakho bahlala kulindawo kweminyaka elitshumi lanhlanu. U-Abraham loJosefa bahlala bonke etendeni linye. Ucabanga ukuthi kwenzakalani kuleli tende? Kwaba yinkonzo kamoya. Kwaba yindawo lapho u-Abraham afundisa khona indaba yesivumelwano lokukholwa ebantwaneni bakhe u-Isaka loJakobe. Yikho lapho abafundisa khona ngendawo yaseShekhemu. Yikho njalo abafundisa khona ngezithembiso uNkulunkulu amnika zona. Njalo wabatshela ngokuthi wahlangana njani loNkulunkulu ekuhambeni kwakhe konke. Konke lokhu wayekutshela abantwana labazukulu bakhe u-Isaka loJakobe. Sifunde amaHebheru sahluko 11 evesini lika-9. Ithi ngokukholwa wahlala elizweni lokuthenjiswa njengesihambi elizweni elingasilo lakibo. Wahlala emathenteni njengokwenziwa ngu-Isaka, uJakobe ababeyizindlalifa kanye laye zalelo lizwe lesithembiso. U-Abraham, u-Isaka loJakobe baba yisizukulwana ezintathu ezokukholwa njalo baba yisisekelo esiqinileyo njalo esikhulu kusizwe sika-Israyeli. Ukuqhubekiliselwa phambili kokukholwa kumbe ukutshumayela ukukholwa kuqakatheke kakhulu eBhayibhelini, ngoba le yindaba esiqoqela eBhayibhelini ukuthi siqhubekisele ukukholwa kwethu kwabanye, hatshi nje kuphela abantwabethu lemuli zethu, kodwa abantu bonke esihlangana labo. Amazwi kaMozisi okugcina ayesithi, tshumayelani ilizwi, lizinikele kulokho kakhulu. Lokhu kutholakala kuDuteronomi isahluko 6 vesi lika-6 kusiya ku-9. UJesu Kristu ethuma abafundi bakhe wathi, sifundise ilizwi lakhe kuzo zonke izizwe, sibabhaphathize ebizweni lakhe elikaBaba, eleNdodana, likaMoya oNgcwele, sibenze babe ngabalandeli. Umpostoli uPawulu ngamazwi akhe okugcina wathi, tshumayela ilizwi ngazo zonke izikhathi. La ngamazwi aqakatheke kakhulu akhulunywa ngabantu bakaNkulunkulu ngemzuzu yabo yokugcina lapha emhlabeni. Lokhu yikuqhubekisela ukholwa phambili kwabanye. UJakobe wakhula wamukela izibusiso waya kumalumakhe uLabhani. Wahlala okweminyaka engamatshumi amabili khona ngale wasetshada. Waba labantwana, omnye wabo kwakunguJosefa. Wathatha abafazi bakhe ababili wayahlala eShekhemu okweminyaka elitshumi. Wasuka ebaleka kibo eleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lasithupha. Wahlala eHarani okweminyaka engamatshumi amabili lapho kwakuhlala khona umalume wakhe uLabhani. Wahlala okweminyaka elitshumi eShekhemu. Khathesi sokuyiminyaka engamatshumi amathathu usebuyela endlini kayise u-Isaka. Ngaleso sikhathi uJosefa wayeleminyaka elitshumi lasithupha. Ngo-1900 BC sibona uJakobe ebuyela endlini yakibo, usebuyela ngakibo. U-Isaka wahlala ngaphi? Isaka wahlala eHebron. La yikho okwakulobhalo lwaseMakuphela. Yikho la okwangcwatshelwa khona u-Abraham. Lomkakhe uSera wangcwatshelwa endaweni leyo. Lokho kulotshwe kuGenesis sahluko 25 verse 8 kusiya ku-9. Siqale ngokufunda isahluko 35 verse 27. UJakobe weza ekhaya kuyise u-Isaka eMamure, duze leKiryat Arba, kutsho iHebron, lapha u-Abraham lo-Isaka ababehlala khona. Ngakho, lapha eHebron kwakulobhalo lwaseMakuphela. KuGenesis sahluko 25 evesini ka-8 kusiya ku-9 uveza ukuthi u-Abraham esebhubhile bamngcwaba ebhalwini lwaseMakuphela eHebron. Lolu bhalo lwaseMakuphela lwaluseHebron lapho u-Isaac ayehlala khona. Ngakho le yindawo efanayo uJakobe aphendukela kuyo. Into emangalisayo nxa ungabala iminyaka yabo ngokulandelana, ngaleso sikhathi u-Isaka wayeleminyaka engu-166, ikhulu lamatshumi ayisithupha nasithupha. UJosefa ngoba wayeleminyaka elitshumi lasithupha, wafundiswa ngokukholwa okufanayo okomnyaka odwa. Lokhu kuqakathekile, u-Isaka wayengukhulu kaJosefa. U-Isaka wafundisa uJosefa ngokukholwa kuka-Abraham, wafundisa loJakobe njalo. Ukukholwa okuphila kuka-Abraham kwatshunyayezwa u-Isaka. U-Isaka wakutshumayela uJakobe, njalo loJakobe wakutshumayeza uJosefa. Naloba kwakuyisikhathi esifitshane bekwenza lokho. Umnyaka owodwa lo uJosefa awuhlala nomkhula kumbe ukhulu wakhe wawuqakatheke kakhulu. Wafundiswa ngokuphila, ngokukholwa okuphilayo ngaleso sikhathi. Wafundiswa ngesivumelwano u-Abraham asamkeliswayo. U-Isaka ngabe wabathathwa wabasa emzini kayise u-Abraham, kulapho u-Abraham ayephumulela khona. Ngithemba kulapho abafundisa khona indaba eziningi nesivumelwano sokukholwa, wabathelela ukukholwa okufanayo ngaleso sikhathi. Mhlawumbe wathi, safunda ilizwi kubaba wethu Abraham, njalo silesivumelwano noNkulunkulu okumele sikholwe kiso. Ngiyethemba ukuthi bafundiswa lokhu kukholwa bakwamukela. Konke lokhu kwenzakala eHebron, lapho kulobhalo lwaseMakuphela. Labo abakuKristu uNkulunkulu ubabona njengabaphilayo. UNkulunkulu uziveza kuMose njengoNkulunkulu ka-Abraham, Isaka loJakobe. UNkulunkulu akesuye uNkulunkulu wabafileyo, uNkulunkulu wabaphilayo. Ngakho, labo abakuKristu ngabaphilayo. Ngakho, amathambo aqakathekile nxa sifunda ngokuqhubekiselwa kokholwa phambili. Nalapho uJosefa sesifa, walaya amadodana akhe ukuthi bathwale amathambo akhe balethe elizweni laseKhenani. AmaseHebheru 11, evesini ka-22, kukhulunywa ngaleyo ndaba. UHebrews 11:22 isahluko salabo abakholwayo lokukholwa kwabo. Ukhulunywa ngokukholwa lokuhamba ngokukholwa uJosefa akwenzayo, kodwa okusiqoqela umlayezo owawunika abadodana kuthi bathwale amathambo akhe. Njalo lo Moses wakukhumbula lokho. Ku-Exodus isahluko 12 evesini ka-17 ithi, gcinani umkhosi wesinkwa esingelamvubelo, ngoba kwakumhla lokho engakhupha ngalo amaviyo enu eGibhithe. Gcinani leli langa njengesimiso sanini lanini lesizukulwana esizayo. Nxa ungafunda leli vesi ulifundisise, ukukholwa kaJosefa kwadluliselwa phambili kuMose, ngoba iBhayibhile liyasifundisa ukuthi uMose wathatha amathambo kaJosefa. Lokhu kakutsho ukuthi nangokwakhe wathwala la mathambo wahamba lawo. kodwa wayengumkhokheli ekugcineni lesi isithembiso lesivumelwano. Njalo ngalokho walaya abantu ukuthi bathwale amathambo kaJosefa. Ngakho kumaHebheru lingananzelela ukuqhubekela phambili kokholo lizananzelela ukuthi kwasuka kuJosefa, kuJosefa kusiya kuMose. Ukukholwa okufanayo kweza kuMose. Nxa singabalaleli vesi silibalisise, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wabakhupha njengebutho elikhulu. Ithi wabakhupha ngelanga lelo elifanayo. Lapha kukhulunywa ngo-Israyeli. UNkulunkulu uqakathekisa ibala elithi ngalelo langa. Uyakuthanda ukuthi linanzelele leli langa. Ngaleli langa. UNkulunkulu uyathanda ukugcizelela lomutsho. NgesiHebheru ibala elithi leli langa litsho ukuthi vetsem hayom. Vetsem ayom. Vetsem kutsho amathambo. Kuyamangalisa ngoba lapha esifunde khona evesini leli kabazange baguqulele kulimi esiluzwisisayo ukuthi kutsho amathambo. Baloba nje bathi leli langa. Vetsem kutsho amathambo. So ibala elithi ve lishithi okwamathambo okwa hayom kutsho ukuthi hayom kutsho usuku ha kutsho ngalelo langa. Lokhu kutsho ilanga elithile andlelo langa lilanga lokuphuma kwabo Israyeli eGibhithe. Ungahlanganisa leli bala libe ngumutsho litsho ukuthi usuku lwamathambo. Ukuphuma kuka-Israyeli eGibhithe kwakulusuku lwamathambo. Lusuku lapho isivumelwano sesibane esivuthayo esagcwaliseka ngalo. Lusuku lapho abathwala khona amathambo kaJosefa bephuma eGibhithe. Bagcwalisa isivumelwano sesibane esivuthayo. Ngalelo langa kutsho ukuthi usuku lwamathambo. Usuku lwamathambo. Ngakho bathwala amathambo kaJosefa bedlula inkangala. Besuka eGibhithe. Isikhathi sonke bethwele lawo mathambo bawona kwakusiza emqondweni wabo ibala elithi Immanuel okutsho ukuthi uNkulunkulu wayelabo. Kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu esibambekayo esithi ngiza kuba lani Immanuel. Lokhu kutholakala kugwalo lesibili ungabuyela welufunda njalo ukuze ukuthole. Amathambo atsho ukuthi uNkulunkulu ulathi ayisibusiso sika-Immanuel. Lokhu kwaba lithemba elikhulu ebantwini ababehlala ekugqilazweni eGibhithe. Lapho ababesidla abangakuthandiyo, babengenelisi ukwenza abakuthandayo. Lasenkangala, kulabantu ababethwele amathambo kaJosefa okweminyaka engamatshumi amahlanu lasithupha, 56. Okweminyaka engamatshumi amane enkangala, okweminyaka elitshumi lasithupha bethatha iKhenani. Okweminyaka engamatshumi amahlanu lasithupha 56 bathwala amathambo kaJosefa baze bangcwabela eShekhemu la mathambo. Isivumelwano sesibane esivuthayo sagcwaliseka lapho. Siyananzelela ukuthi amathambo angumfanekiso wokukholwa okuphilayo. UNkulunkulu ubona la mathambo njengalabo abaphilayo. Isivumelwano esalotshwa uNkulunkulu leso. UJosefa wayephila laloba wayefile. UNkulunkulu wambona njengophilayo ngoba wayephila uNkulunkulu wambeka waba sizukulwana sesine esagcwalisa lesi sivumelwano ngokuphenduka kwabantu elizweni laseKhenani. Ngiyathandaza ukuthi ngalawo mathambo abokhokho bethu abantu bakholwa ukuthi uNkulunkulu lathi bakholwe ukuthi uNkulunkulu kabachiye abantu bakhe. Bakholwe ukuthi uNkulunkulu uzasikhokhelela siphendukise elizweni lesithembiso embusweni wezulu. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu aliphe lezi zibusiso ebizweni lenkosi. Amen. Sengisiya emaphethelweni. kumele sibe yisizukulwane sika-Abraham. Isivumelwano sesiba nesivuthayo kumele sigcwaliseke ensukwini zokugcina, isikhathi esiphila kiso khona manje. Lesi isivumelwano sizagcwaliseka ngezizukulwane sika-Abraham. KuJohane sahluko 8:39 ithi, baphendula bathi, u-Abraham nguye ubaba. UJesu wathi, aluba belingabantwana baka-Abraham, ngabe lenza zo izinto ezenziwa nguye u-Abraham. Lawa abantuJuda babeziqhenya ngobudlelwano benyama ababelawo lo-Abraham. Kodwa uJesu waphikisana labo wathi, nxa lingabantwana baka-Abraham, yenzani lokho u-Abraham ayikwenza. Uthi, nxa lingabantwana baka-Abraham, kumele libe lokukholwa lokwesaba uNkulunkulu u-Abraham ayelakho. KuJakobe isahluko sesibili uverse 26 ithi, ukukholwa okungelamsebenzi kufile. Sesingathi silokukholwa, kodwa ukukholwa kwethu nxa ungaxhumananga le misebenzi evumelana lakho, lokho ukholwa kufile, akufani lokaAbraham. Kumele sibe yilabo abalokukholwa okuphilayo, lapho ukukholwa kwethu kuvezwa imisebenzi, ngoba uNkulunkulu usebenza ngabo labo bantu abamkholwayo. AbaseThesalonike kuqala isahluko 2:13 ithi, uNkulunkulu usebenza ngalabo abakholwa elizwi lakhe. Ngakho kumele sibe lokukholwa okufana njengo-Abraham, simesabe uNkulunkulu, sibe yizizukulwana zika-Abraham zeqiniso njalo eziqotho, sibe ngabantwana bakamoya, izizukulwana zika-Abraham abakhonza okweqiniso. Nxa sinjalo, ilizwi likaNkulunkulu liyagcwaliseka ngathi. Kungumthandazo wami ukuthi abantu bonke abasebandleni laseShilo babe izizukulwana zika-Abraham okweqiniso. Sibe ngabantwana baka-Abraham ngokomoya, ngokweqiniso, hatshi nje okwenyama, kodwa okukholwa kuKristu. KwabaseGalathiya isahluko 3:7 kusuka ku-9 iBhayibheli lithi, siyinzalo ka-Abraham nxa sikholwa kuKristu. Ngakho lakule inkonzo yeLent, abantu ababe lesiqiniseko sensindiso yabo samukela uKristu enhliziyweni zethu. Njalo lapho silandela emanyathelweni kaJesu, simesabe uNkulunkulu, siphile impilo yobungcwele, uNkulunkulu adunyise ngakho konke esikwenzayo. Nxa singakwenza lokho, ngithemba ukuthi lolo lizwi lizagcwaliseka ngalabo abalenzayo. Ngiyalithandazela ukuthi libambelele elizwini elalamukela kusukela ekuqaliseni. Bambelelani elizwini elalamukelayo kusukela liqala kuleli bandla. Bambelelani elizwini elatshunyayelwa ngumfundisi omkhulu uReverend Park. Bambelelani kulawo mazwi. Bambelelani kulezo zikhathi, likhumbule lezo zikhathi lahlana khona loNkulunkulu. Bambelelani likhumbule zonke lezi zinto. Zikhumbuleni lezo zinto ukuze uthando luvuthe njalo. Sibuyele futhi kuNkulunkulu. Sibe njengalabo abathwala amathambo kaJosefa, sizinikele ekwenzeni umsebenzi weNkosi. Ngiyalithandazela izibusiso eziyinkulungwane phezu kwenkulungwane phezu kwempilo zenu. Amen. Asithandazeni. Baba uthe sezulwini, siyabonga kakhulu ngesikhathi esiqakathekile siligugu sokuzwa izwi lakho, lapho esifunda khona ngamathambo lokutshunyalwa kokukholwa kuqhubekiselwa phambili. Baba, sesamukelile ilizwi lesivumelwano elinamandla. Leli lizwi kalisivuselele, lisenze sibe njengo-Abraham, sikwesabe ekuhambeni kwethu. Sinikele konke ongokwethu kuwe ukuze sibe mhlatshelo ephilayo ngakuwe. Ikakhulu ngesikhathi leseLent, asibe ngabantu abazothwala isiphambano sikulandele, sizinikele ngokupheleleyo ngakuwe. Sisebenzele abanye, sikukhonze. Sisakwenza lokhu, Nkosi, siphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho siyathandaza egameni lenkosi uJesu. Amen. Asimchazeleni izandla uNkulunkulu. Simdumise.